ni mɔgɔ lafiyara ni den ma lafiya i bɛ lafiya ala k'an n'aw lafiya an denw ala ka sigi ɲuman bɔ
ala ka jamana mɔgɔ ninnu waati bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ban anw ye jeliw de ye a bɛ ban n'ala sɔnna a ma
nin mana ka na gimba yɛrɛ la a banna pewu
hali ka taa gimba yɛrɛ nalen ma walahi a bɛ fosi tɛ yen.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.